baramukije mwese abariko barakurikira iki gice cimburi gice cha kabiri imana iriko iraburira ishengero ryayo egome muriko mugishikirizwa na Jeretride na himana mu gice cha mbere cimburi navuze ingene abana b'abantu twebwe tubona familiare planning tuyibona egome n'ukuntu tuyibona mu maso yacu uko tuyitahura nk'abana b'abantu ariko muri iki gice cha kabiri ngomba ndababwire uko imana yayinsiguriye uko imana yayibona uko imana yayisobanuriye mu gice cya mbere nababwiye yuko numvise ijwi limbwira yuko planning familiale yinjiye mu rushengero rw'imana kandi abana b'imana basigaye bayita ngo ni n'amajambere rero nababwiye yuko naciye nikangura hanyuma mbandanya nsaba imana nti insigurire kuko numva yuko bidahagije kumva yuko abanyeshengero bayita amajambere sinashoboye gutahukirwa neza nguma nsaba imana yuko yompishurira birengeje ikansobanurira planning familiare uko yibona imana yacu ninye n'imbabazi imana yacu iradukunda kandi iratwitayeho kandi imana yacu ikoresha uwo yishakiye igakora mu gihe yishakiye yo nyene rero iki gice cha kabiri nagihawe ni mu ndoto egome imana yampaye insobanuro mu ndoto hari itariki 18 ku kwezi 11 2019 rero nari ndyamye hari mu ijoro nsinziriye ndarota ubwo mukurota numva ijwi egome numvise ijwi k'umuntu avuga ariko sinamubonye naho ni mu ndoto iryo jwi rivuga ngo ngomba ndabisome mu giswahili nk'uko iryo jwi ryavuga planning familiare iyo sauti kasema hivyo family planning haiko tofauti na kutoa mimba abortema na pamoja na uasherati adulitere mu kifaransa ngo planning familiare naho itandukaniye n'ugukuramwo inda ariyo abortema mu kifaransa ngo nta naho bitandukaniye n'ubusambanyi adulitere mu kifaransa uko niko iryo jwi ryavuze n'ukuvuga yuko planning familiare umuntu wese abigenderamwo asa n'umuntu akuramwo inda agasa n'umuntu akora ubusambanyi noneho muri ako kanya iryo jwi rihejeje kumbwira uko inca mbona haje nka filime mbona filime iyo filime bonamwo umugabo n'umugore muri iyo filime muri ako ka filime mbonyemo umugabo n'umugore inca numva ryajwi rije riravuga ngo nitegereze abo bantu rirasobanurira ati abo bantu uri kurabona n'umugabo n'umugore ariko uko kumbarira gutyo ko nabonye mu ishusho ari nk'abazungu noneho iryo jwi ribandanya rimbarira ngo numvirize ivyo abo bantu bariko baravuga ubwo incambono mengo ni nka ka filime kongeye karagaruka kandi ndiko ndakurikira numviriza ibyabo bantu bavuga aho munyumve neza ni mu ndoto noneho babantu wa mugabo n'umugore nkuko icyari rihejeje kubimbwira ngo ninkurikirana ibyo bariko baravuga umugore abwira umugabo wiwe yuko bapanga ko bateganya kuzovyara abana batatu gusa abana batatu batazobarenza hanyuma baravyemeranya wa mugabo n'umugore baravyemeranya ko batazorenza abana batatu kandi nabona yuko bariko barapanga babinezererewe atakindi cyumviro kirengaho bari babinezererewe banezererewe nuko bazovyara abana batatu batazobarenza noneho mpejeje ako gafirime kaheze noneho ryajwi ryongera riragaruka noneho ijwi rica rivuga ngo ngomba ndabisome mu Kiswahili hawo watu wanasema wanapanga kuzaa watoto watatu sasa mbegu zingine zitakuwaje watazifanya nini iyo sauti niko yaje ivuga iravuga ati abo bantu bapanze ko bazovyara abana batatu gusa none izindi mbuto bazozikoresha iki zizokora iki ico ni kibazo cabajijwe noneho inyuma y'ico kibazo kibajijwe nca mbona ni nk'akantu kagafilime mbona ibibiliya yuguruwe mbona ibibiliya yuguruwe ni nkabona umengo ni nk'umuntu anzaniye bibiliya yuguruye mwisa ihaca haza ijwi limbwira ngo ninsome amajambo avuga ku busambanyi yuko abo bantu bakora ubusambanyi batinjira mu ijuru ijwi ribandanya limbarira ko n'abantu bakora baja bagira planning familiale nabo nyene batazoja mu ijuru ijwi ribandanya limbwira ko uri muri iyo planning familiale ukora iyo planning familiale aba ariko arakora akora ibyaha bibiri icaha ca mbere ni kukuramo inda n'ubwicanyi noneho icaha ca kabiri n'ubusambanyi uko niko nasobanuriwe niko ndiko ndabivuga mu nyumve bana b'Imana ndabivuga uko nabibwiwe ati iyo planning familiale iha inguvu itera inguvu icaha cyo gukuramo inda abortema kandi igaha inguvu icaha c'ubusambanyi kuko ngo abantu baca bakoresha bijya bikoresho byose bikoreshwa muri planning familiale n'abatubatse ingo bakabikoresha bari mu busambanyi gusa kugira ngo bikingire ngo ntibabyare noneho mbandanywa nigishwa yuko abakobwa n'abahungu binjira mu byo kugira planning familiale imbere yuko bubaka ingo zabo nukuvuga yuko baca bagendera mu busambanyi bakoresha bijya bikoresho byose bikoreshwa n'abubatse ingo bari muri iyo planning familiale kugira ngo ntibabyare noneho bakaja mu byo gusambana abahungu n'abakobwa bakaja mu byo gusambana bakoresheje ubwo buryo kugira ngo ntibabyare uko rero niko nasobanuriwe niko Imana yambwiye yasobanuriye icerekeye planning familiale uko Imana ibona uko iyibona imbere yayo none niyo mburi yazaniye isengero abana b'Imana bavyumve noneho umuntu afate ingingo bana b'Imana uko niko family planning Imana iyibona hanyuma ngomba nsome ijambo ry'Imana ndasoma mu abakorinto ba mbere igice cha gatandatu kuva ku murongo w'icenda kugeza ku murongo w'icumi ndasoma mu izina rya Yesu ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana ntimuzimire abashakanyi canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana canke ibisuma canke abipfuza canke imboregwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana engomba mbandanye nsome kuva muri iki gice nyene abakorinto ba mbere igice cya gatandatu umurongo kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20 ndasoma mu izina rya Yesu muhunge ubushakanye icyaha cyose umuntu akora si cy'umubiri ariko ushakana aba acumuye ku mubiri wiwe ntimuzimire ntimuzi yuko imibiri yanyu ari shengero za mpwemu yera ari muri mwebwe uwo mufise apfuye ku mana kandi simwe mwiganza kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu egome aha muri iri jambo ry'Imana kuri uyu murongo wa 20 haravuga ngo twaguzwe igiciro urumva niyo mburi Imana iburira ishengero ryayo abakiriye umwami Yesu noneho bakagendera muri iyo planning familiale ni mburi iri kiraburira ishengero iri kiraburira twebwe twamenye Imana ubwo rero Imana ibahezagire abumvise iyi mburi mwese Imana ibagenderere mwe muyera abasobanurire niho mushobora kuvyumva niho mushobora kubitahura gusumba nkuko jewe abivuze uko Imana yabintumye kuko mwe muyera niwe yigisha neza umwami Yesu abahezagire ingomba mpereze ku ijambo ry'Imana dusoma mu bakorosayi igice cha gatatu ku murongo wa gatanu kugeza ku murongo wa gatandatu ndasoma mu izina rya Yesu nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi ubushakanyi ibihumanya ukwipfuza k'umubiri ukwipfuza kubi kose no kwipfuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarigwa Imana yacu itugenderere itugirire neza iduharire kandi umwami Yesu abahezagire abumvirije iyi mburi ivuye ku Mana iyi mburi iburigwa ishengero ryayo ekome muhetsa kikwe mwese.